ni muri zone Kamenge komine Ntahangwa abakenyezi bari mu ishyirahamwe ryitwa urunani rw'abakenyezi baharanira imibereho myiza n'iterambere bari baramutse bahimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi aho akamwemwe kari kose indirimbo ibyivugo n'imbyino nibyo byasekera Esperance Nirampeba aserukira imbere y'amategeko ubwo runani ati twashimye guhimbariza uwo munsi mukuru ibujumbura kuko hari n'abatashoboye gushika igitega kuhimbarizayo kandi ati muri iri shyirahamwe ryacu nta muntu n'umwe w'umukenyezi dukumira ati twakira uwo ari we wese tutaravye ubwoko bwiwe
intumbero y'uyu munsi mukuru ubwa mbere icivugo kigira kivuga kiti umukenyezi ashigwa imbere mu migambi irashe yo gutegekanya kazoza umukenyezi ashigwa imbere mu migambi yo gutegekanya kazoza nukuvuga rero uno munsi numunsi nogira nti aba igihugu cyacu cy'u Burundi ndetse n'amakungu yose numunsi umenyekana cyane umunsi wahariwe umukenyezi aho umukenyezi nawe yumva yuko afise ububasha afise inkomezi z'uko ashobora guharanira agateka kiwe nkuko nagenda bivuga mu ijambo nagenda shikiriza numunsi utwibutsa kuko benshi barabufata kutariko mwama mubibona za WhatsApp ugasanga umugabo ahetse umugore ugasanga abagabo bari kubahereza udushurwa abagore babo ugasanga umugore afise brochette kuntuze ariko akatumushito mugabo uyu munsi bawufata kutariko numunsi utwibutsa kubandanya duharanira agateka k'umukenyezi kugira ngo intambwe tutarashikako ibyo tutarashobora gushikira dushobore kubishikira bivuga yuko rero dutegereza kubandanya duheranira kagateka kacu mu burenganzira tutarashikako ni byo kuri turabibona ego mu nzego zose z'igihugu nka zose nogira nti umukenyezi araseruka mugabo ni kubandanya dusemerera kuko intambwe iracari kure bya bice senkantu murabona ko tutarabishikira nico gituma tubandanya dusemerera tugahimiriza n'umukenyezi wese ahari umukenyezi ashoboye umukenyezi w'inguvu kubandanya asemerera kugira ngo yamabi akorege umukenyezi by'ukuri ashobore kuranduranwa n'imizi ngira mwabonye no mudukino twagiye turakinwa ntiyikira gaseseshwa rumuri umukenyezi aracabandanya hohoterwa hariho gufatwa ku nguvu hariho guhohoterwa mu ngo gukubitwa canke kunyagwa amatungo y'umuryango canke no kutagira uburenganzira ngira ngo nko kumushahara umukenyezi abasanzwe ahembwa ibyo byose ni yamabi agenda arakorega umukenyezi kandi dusanga ko bigenda biragaruka nico gituma rero twavuze tuti intambwe iracari ndende ntitugarukirize ngahanga twibaze ngo Rowe Mars ngo twama tuyihimbaza iminsi myinshi ngo none ingoma y'abakorerwa bakenyezi yaragabanutse canke yaraheze habanamba amabara abandanya nico gituma tubandanya dusemerera kugira ngo dushire inguvu hamwe by'ukuri umukenyezi ahari yubahirizwe kandi umukenyezi nogira nti haba mu migambi y'igihugu yose nkuko avuga ati umukenyezi ashigwa imbere mu gutegekaniriza kazoza keza imigambi yose y'igihugu umukenyezi ntigera kumigwa umukenyezi ntigera shigwa imbere ariko nyabuna afata intambwe ya mbere mu gushikiriza ibyiyumviro byiwe mu kugira uburenganzira ndetse haba no ku mubiri wiwe kuko murazi ko hari n'abakenyezi benshi bamba babitubwiye ngaha ingene umukenyezi atagira uburenganzira ku mubiri wiwe murabona hariho nk'umukenyezi abyari ntahekana ugasanga amagara yamamukitse mu rugo ntaca cihereza ari hajye umugabo usanga avuga ati we ntacu kimaze uruwo kugenda nkarondera uwundi ni ukuvuga rero hari abakenyezi batararonka uburenganzira bukwiye mu bijanye no kuja kugirisha kuja ku buryo bwo kurondoka ku rugero rero nugira nti muri make uyu munsi utwibutsa wa musoko kubandanya duharanira amateka yacu bamuso kubandanya duharanira agateka ku mukenyezi koko kubahirizwa hose murakoze ubuze uti abakenyezi babatwakazi tubaha ikibanzi cahe no kuvugana ababwiye ko iki kigo ari ikigo agatutu ku mukenyezi bisigura ko umukenyezi wese arinza atumbera iki kigo ategerezwa kuronka agateka kandi akubahirizwa yabo umutwakazi yabo murundi kazi bose bakubahirizwa co kimwe nico gituma rero ntogira nti ntawe dukumira numwe no kuvuga winjiye wese agana ikigo tumuha agateka kiwe nkuko tubusanzwe ari kigo giharanira agateka k'umukenyezi kuko n'umutwakazi nyene ari muri baba kenyezi nawe nyene ntategerezwa gukomegwa murakoze murakoze cyane mugize muti umunsi mukuru nyezi na wahimbarijwe ku mugwa mukuru wa Gitega nivyo kuri murazi neza yuko ibyo navyo twese tutoshobora gushika Gitega ni muri iyo ntumbero rero dufasha abakenyezi batashoboye gushika Gitega ariko tushigikira umugambi dushigikira ibyifuzo ibiri kubirabera hari Gitega nivyo natwe niwo mugambi turiko nivyo dushigikira rero ni intumbero twebwe ituma duhimbaza uyu munsi mukuru nga nuko tuzi ko abantu bose bitokunda ko bashobora gushika Gitega ntibice bivuga ko twoca tubiheba ngo nuko tutashitse Gitega ariko twese intumbero tuba tuzi ko ari imwe nico gituma duca twegeranya tukaba abakenyezi dusanzwe dufasha muri rishira hamwe ryacu duca twiyungunganya kugira ngo natwe tuje hamwe uyu munsi mukuru tuhimbarize ngaha kuko tutaba twashoboye gushikira Gitega twese murakoze
aha rero mukamenya ko uwo munsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi hano mu Burundi wahimbarijwe ku mugwa mukuru wa politike usanzwe uri mu ntara ya Gitega.